Adwumayɛfoɔ yi a wɔwɔ Ghana Industrial Holding Corporation, ɛyɛ GIHOC, sɛ nokorɛ bi anim ɛwɔ release bi a na ɛnenam abɔnten kyerɛ sɛ wɔn managing director Maxwell Kofi Jumah wɔn adi afiri hɔ. Ɛnɛ yi MD ne staff no ahyia adwendwene wɔn nkan kɔɔ no wɔ mpuntuo ho ɛna nsɛm yi apue.
Ɔbaayɛ a ɔte yɛakatua no mu a yɛ staff yɛ no adwendwene ɛda ama so sɛsɛ ɛfiri me so. Mr. I'm to me rent and maybe be a hi pa. I met here no me who drum say eh no high pan to me as I do. I
dear papa also move in this way, papa no. O monka. And a dear here no monkey. No crubbing woman. I don't grow for any say. Me have because I say, me by 2012. My dick cash was an as a number contract in one of the power rumor. Or buying was south in there, nipper bear, yabu 100. Was staff winner. And he said, Who yan a yo mu yo? And I said, Yeah, you. And I'm bought person by some cans and beer good and was a new club in a woman.
A bar say no, and your mamma be who said, Yeah, papa no, all ye no. And in your mamma for a cannabon tenno. And a club ya in him.
And what she and now.